Siku ya leo tunasema na usiku wa leo na siku mzima tumeshinda katika kazi ya kulinda kiongozi wetu.
Kapani ngina ubwa.
Gunshots.
The gunshots.
Yeah, it's a gunshot.
Yeah. Dino, acha nisongee kwa moto. Kai, tear gas. Fuck. Tear gas.